Thumbeza, enzi kholi phela manje sizwe kwenzakalani.
Eh, ufike sithi ukulinda ngamanye isikhasha.
Last time silindile kwenzakalani Lindiwe wabaleka.
Eh, mhlonishwa khamba kanjani suqedile ngalo muntu?
Uyabonje uLindiwe nje basikhulu usefile. Kumanje siphezwe ngesayijabulisa nesoka lakhe lincane.
Oh. Hayi, khamba kahle ke. Ngiyesaba ngizoyilungisa inyuku yenu. Ba. Sehambile uLindiwe.
Yayibona ke le hey, deserve a toast. To Lindiwe. Yebo nkosi yami.
Uyothola ubani?
Hawu, kwabuhle kwethu. Adekho ufile.
Ngene
na uthi yobani bani baswa gangitshela uthi yobani
khulu ngene nawe
uthi yobani
gangitshela
afuna ungitshela
gangitshela
Lindiwe
Lindiwe.